Walafi'ani sayyidati ma'an Allah Nabi Muhammad Al-Muslimun Wa Arafa Mustajibu da'awati Rabbi Farhamna Jami'a Kita Al-Fatihah.